ahaatoono ahaatay sidaan rabnino ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yaglelo mar wada qura ii ahaato ahaatoono ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaatoono ahaatay sidaan rabnino ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yaglelo.